Padziwe online TV.
Ndakulandirani Padziwe online TV.
Mwaswela bwanji kuna kuli konse kumene inu muli.
Ano takubweletserani a program ija ya Kantivelele kumene kuto kumakhala kufotokoza ndi kukambirana nkhani zosiyana-siyana makamaka mprogramu imeneyi
kukhala kukambirana nkhani zosiyana-siyana makamaka zokhudza dziko lino ndiyeno inu amene mumativerera chano chimene chadziwe online TV takhalani bompa
so monga mwa nthawi zonse ndinawo anzanga amene tikhale ndi kuthandizana nawo kusakatula nkhani kuzunike muno bwino tikumbutsane programu ipa chotimati phokoso lochepa kuma nkhani zochuluka mfundo zambirimbiri lero lino ndinawonso bambo Victor Chipofya tulandireni bambo Chipofya mprogramu yathu yalero yakanimverere
ndathokoza kwambiri Deus
komanso tinawo bambo Chawes Banda tikulandireni Chawes Banda ku programu yathu yalero yakanimverere
ndathokoza Deus
nde mosafuna kuchulutsa kagandiwa nkhani yoyambirira imene tikhala kukambirana mtsiku lalero ndi nkhani yokhudzana ndi amene anali mtsogoleri wa bungwe lero lothana ndi katangale komanso ziphuphu mdziko muno Land Corruption Bureau ACB amene wandiyetu ndi Mai Martha Chizuma amene pa chisanu pa 31 May atsanziwa kuti ine ndazitaya basi ndikufunanso kupitiliza Achipofya kodi Achizuma tinene kuti achita kufuna kuti apume kapena tinene kuti basi mwina make zilipo zina zimeza apangitsa kuti ine basa I think because zikuone kuti ane ndi mwayi kuti anakatha kupanga renew contract yawo
Zuma mwambiri Deus sidinga yankhire Achizuma kunena kuti achita kufuna kapena pali zinthu zina zapangitsa komano I think tiyang'ane no environment yomwe Achizuma akhala kugwirira ntchito ndiyomwe mwina ingathate kutipangisa kuti timenge assume chifazono tupanga papa ndi ma assumptions chistana tuuze iwo kunena kuti iye ine ndasiya chifacho kuti zina zandivuta kapena mwina ali ndi zinthu zina zomwe afuna kuti akapange komano tikaona mmene agwirira ntchito Achizuma kumangidwa kupangidwa interdict ma audio leakage zinthu zambiri mbiri zomwe
zakhalazambirimbiri
olo ndili ineyo kuti ndikugwira ntchito sindingafuna kuti ndipitirize chifukwa chokuti at the end of the day sungapange deliver for the system is already working against you system ija ukanga kuti si ukufuna na ukugwira ntchito yaikulu ngati imene ijayi sungakhale it's not a conducive environment and I think panopo uno ngati dziko tisakambe Achizuma ngati Achizuma now tikambe no ngati kuti dziko mmene tikufuna ti menye nkhondo against katangale tingapange bwanji chifukwa chokuti I think vuto lomwe tili nalo ndilokuti timapanga focus pa munthu
individual
osati institution kwa Achizuma ndoma kwafufuza
Achawezi
so and then zimakhala zovuta
it's actually Achizuma versus Achawezi
so
imakhala corruption bureau versus
Osadan corruption bureau versus and it becomes messy mabezo kuti mukumwika munthu uja pa spotlight and you're exposing them to zinthu zosakhala bwino timazomoza a police kuti apita kamanga munthu simachula kuti inspector general police ndimwe akamanga munthu
This actually police as a board as a corporate
you say
board.
The institution the police simachula individual komano mmene timapangira nkhondo yathu against katangale we put one individual on the spot and it's not just Martha Chizuma we've had Renick Matemba anachoka kosi so now this is fusa nongati dziko kuti kupita kuchitsogolo nkhondo yathu against katangale are we going to continue to base it on individuals ACB ngati institution ikupanga chani because that's what we need to do empower an institution osati empower an individual you know one time now on a billboard pana inkhope ya Martha Chizuma I'm fighting against corruption I said this is wrong
you're actually exposing
an individual and you know corruption bana it's high case people high level people omwe amapanga zimene ziya ni drama they can do anything
chabwina all right ukamamva Achizuma nawe amatsanzika kuti andikupita aona kuti she is actually leaving the office ya ACB a happy person Achawezi maona Achizuma nkhope ili yokondwa
choyambirira tingobwerera mbuyo pang'ono kunena kuti Achizuma tonse tikukumbukira bwino goodwill kapena kuti chifuniro chabwino cha Malawi chimene chidaliko koyambirira pamene Chizuma ankayamba ntchito imene ingati director general wa ACB kuchoka ku bungwe lica la ombudsman popeza iwo adali ombudsperson ku ombudsman's office mmene Chizuma koyambirira anthu akuti ai parliament yakana mukumbukira imene Malawi adakulira
vuta
ai Chizuma yemweyo Chizuma yemweyo so zimene zija zidachitika komaso tikumbukire kuti Chizumawo it was the president amene adachita point kuti ai apite akasanduke director general wa ACB kuphatikizapo Malawi poyikira mangombe kuti ai Chizuma ayo akoneka kuti akuzongira ntchito chani ntchito yabwino so timanena kuti koyambirira kweni kweni zonse zidaenda bwino Chizuma ukhazikisidwa pampando cholinga chimene chidachitikira chimenecho aliyense ankadziwa Chizuma no nonsense person akanagwira ntchito amagwira ntchito ndipo zinthu zimatani zimaenda kuyanka funso lako Deus kuti kodi Chizuma akamanena kuti akusiya office yao ya ACB ili bwino
ataika mazibu
amene adaipezera izizi inaendi kuzokwirizana nawo Chizuma kuti ndizoona ndacheza nawo Chizuma ndiye sa 2022 ndapita ku office kwao amandiuza kuti katangale kwathu kuno Malawi zinthu zikusuntha chifukwa makamba apo nkhani yokhuza grand corruption kuti tikayangana mirandu ikulu ikulu komaso anthu akulu akulu amene amatchulidwa mukatangale nthawi yao ngata Chizuma ayesetsa kuti athe kuwatsata anthu amene aja kuti athe kulimbana ndi katangale so mukayangana kumbali ya point imene Victor Makamba capacitation kapena kuti kuipatsa zoyenereza ACB kuti ACB dzita kuchita zinthu zake mombasuka zimenezo Chizuma adazibwerenza angakhale mu interview imene adapereka kwa Gabriel Kamlomo wa ku Zodiac Station a broadcasting station akunena kuti ai ACB mukati muyanganisitse tikayangana mbali ya ma investigators boma lidatipatsa komaso ladipatsa talemba okwanira tikayangana ma prosecutors takwanisa kulemba okwanira pena mpena sizilephera mina zifukwa zinanzina sizima lepera koma tikayangana kuti ACB capacity ndithu ACB ya esetsa kuchokera 2020 kufika tsiku la lero zimene akunena Chizuma kuti katangale aisetsa kukwaniritsa kuimba milandu anthu kupitisa bwalo la milandu anthu zimenezo sizidangochitika zidachitika chifukwa chokuti boma lidaisetsa kuwapatsa zoyenereza Chizuma ndi office yao kuphatikizapo kuchosa kwa section ndi 46 ya Corrupt Practices Act imene imafuna kuti pazikhala consent
from the office of the DPP
office ya director of public prosecutions zimenezo it was parliament idathandizira ndipo chairperson wa legal affairs committee wa chipani cha Malawi Congress Party Bambo Peter Dimba ndamene adachita champion zimenezo kuti section 46 ya CPA Corrupt Practices Act ichotsedwe imene Chizuma ndi timu yao ku ACB akafuna kuimba munthu mlandu azikatenga kai chilolezo zimenezo zidachitika kusonyeza kuti boma limafunisitsa ndipo ndilofunisitsa kuti ACB izima payoka ite kulimbana ndi katangale kwathu kuno Malawi kuphatikizapo institutionalization kapena kuti establishment ya Financial and Economic Crimes Court kuti Chizuma kumbali yao ku ACB akapeza munthu athe kupita naye kubwalo la milandu lapadera dera
mlandu kuenda
mulimbana ndi katangale komaso ziphupu bwalo limenero kuli Bambo Redison Kapindu ndi gulao kuli majaji okwana atatu amene akulimbana ndi zimenezi mukayangana funding ku ACB ndikumbukira ene bwino 2020 mene amabwera Chizuma ka 2020-2021 ACB mapasidwa 2 billion Malawi kwacha pachaka pano ACB is hovering around 6 billion 7 billion ngati kumbali yothandiza ndrama za ku ACB so Chizuma akamanena kuti akusiya ACB atayala maziko ndogwirizana nazo kuti political wiru kapena kuti chifuniro cha boma chidalipo chimene chathandizira Chizuma kuti asiye office ngati
bene cha bwino anafunsidwansa Chizuma nkhani yokudza ndi information imene imapeza kuti indika zembe wa dziko la America David Young
yes
apeza kuti need information imene mtsogolo wa dziko alibe yokhuza nkhani zakatangale Malawi muno nde atafunsidwa sana fotokozebe bwino bwino kuti kuti zimakhala bwanji kuti information akapesa kapeka zembo dziko la America pamene mtsogolo wa dziko palibe mukayangana nthawi imwe Chizuma agwira ntchito ubale wawo ndi mtsogolo wa dziko lino munaona bwanji munatambeni ino achipofya
choyamba ndicho kuti palubalo wabwinodi mm-hmm. pakati pa Chizuma mm-hmm. ndi Kazembe waku Amerika andi tinazoona nthawi yomwe ya Chizuma na Mangidwa mm-hmm. Kazembe wa dziko la Amerika anabwera
anayankhula
yes. mm-hmm. so and that zimezo za personal mm-hmm. Relationship yao and kunena kuti mwina Kazembe wa dziko la Amerika anali ndi information yokuti dziko lathu president wathu samadziwa mm-hmm. you know it's an exposure of weakness
mm-hmm.
chifo America ili ndi intelligence yaikulu
mm-hmm.
America ili ndi system yodamatha kudziwa zinthu
mm.
ineyo I don't believe kuna kuti achazuma angamapite kumaka kamba
za information
kwa president
mm-hmm.
zokuti ifeyo kumalawi kuna kuti ndi NIB mm-hmm. National Intelligence Bureau mm-hmm. tindi police
mm-hmm.
and to say kuti achazuma mm-hmm. amapezeka ndi information yokuti NIB ilibe
mm-hmm.
chifukwa NIB imapereka information kwa president every day
mm-hmm.
Mm, eh, mm, twice mm. a day they need to report kwa president kwa uza kuna yote dziko
zikuenda
motero mm-hmm. so now mtu ina gandeno kutu information yake ndi yotani mm. mwenasoti dziwensi
mm.
kuna yote information inari yotani
mm-hmm.
chifuwa nkani za sata mm. kwa nkani ya ikulutu ya ntawi ya Chizuma nkani ya sata
mm.
nkani ya sata inachogera ku UK
mm.
UK ndio mimi nabwira akodi munthu yuto akufufuzidwa izi kuuza boma la Malawi. Now tizi kala jenga kuba kudabwisika kuna kuti US inaliso ndi information kodi federalibe.
Mhm.
Ngadi UK inali ndi information yokuti Malawi government did not have. Chifo is not ngira mafiles kutoka ku NCA. Kubwera ku ECB. Kuna kuti kulitu nkhani izizi. So ineyo nkhani meneyo I think it's some adabwe nayo because tilindi actually in my systems much bigger than ours.
Mucha bwino.
Yes.
Chawezi ubale wa Chizuma ndi a president. Ndzaka za tatu zimenezi.
Mm.
Unalorani.
Mwina ine ndingo nenapo mosa zera mbali kunena kuti tidamva da president akudandaula kuti ndodabwa. Chimene a president amadanda ulira ndi chakuti adachita appoint a Chizuma. Adala president. Uranda uza kuti the first point or entity to which Martha was supposed to report was the president. Uranda uza kuti koyambirira kumene Chizuma amenela kuti china chili chonse chikachitika. Not to report manite grites a prosecution kabena jani. Ai. Koma unena kuti china chili chonse chachikulu chokhuza SCB. Chokhuza office ya Chizuma. Kumene Chizuma amenela kuti adzipita ndi report. Kukafotokoza. Kumenela kaa. Koyambirira kwa president. So nthawi imene president adandaula. Adanda kuti nizodabwitsa. Kunena kuti information ina. Imene ya zinthu zikuchitika ku SCB Kazembe wa ku America amapezeka nayo Victor wapera mpongo kuti ndizoona ola Chizuma atati amangidwa mukumbukira ina
anadumpha kwambiri anali America
anakula kwambiri anali America zithunzi tidawo nakuti akusungidwa kaya ku nyumba kwa Kazembe wa America so zimene ziyazi zimadabwisa kuti kodi amene adalemba ntchito ya Chizuma komaso constitutionally komaso potsatira corrupt practices act kumene a Chizuma akuyenera kukasiya report ndi kwandani zinthu kati zimenezo ndi zinaso zimene zimakhanga kuti zimaononga ubale wa pakati pa Chizuma ndi ma authorities amene adalemba chani adalemba chilo so sensitivity yopanga handle zinthu zina zimakhala ngati kuti kumali anga Chizuma imafutirapo
yes, before, yes. before you know kupita ku tsogolo izi zinachitika
yes
kupita ku tsogolo tena ukhonza zizi
in fact my next question
ndifanya kuti zizi kamba panopa
very good next question inayo neno kuti kodi akubwerayo tembekeze zotani
yes
okay achakwera ali leader of opposition anayankhula bwino remember anakhala ni interview ndi Brian Banda ananena kuti ine ndikazakhala president chinthu choyambirira anzacho samphavu zanga zopanga appoint director general wa SCB chifuwa joti iwa ajali ku opposition amaona the weaknesses in the SCB director reporting to the president
yes
now panopo akudanda why is the SCB director not reporting to me when he is the one that said kuti ainera kuchosa mphavu zimene zozo so kupita ku tsogolo abwana pamene pajapa mukhoza kuika apo munthu anzeru chotani koma as long as the president
mphavu zopanga
appointment kwa president sitizathana ndikatangale ineyo my suggestion SCB director, as you grant chido nga admina ma grant chido ma judge.
Okay.
Appointed by an independent board, not reporting to the president, the executive arm of government should not be involved. Chivado Kadangari, one bid, I'm a chitigandi and to Omari mu executive arm of government.
Sorry, 10 seconds.
Yes,
Nibafuna Nibaki, Deus, I'm sorry, Victor, Unena Guti, Zimena Victor and disorder, Unena Guti, Anga Karin Kani Mena to Magamba, President Ananda Guti, Analogies, Aguti, Azajo Sampamvu, Nati Kandi, a Chancellor or Investor of Malawi, Chancellor Wamubas, Kajan, Chimots Mozin Kanyo Sampavu. SCB appointing authority kuti zimene ziyazichitike zikutengera kuti parliament ikhale pansi ipange decide. Parliament is composed of ADPP, AUTM, APP, AUDF, as affordable kuti so ndi aphungu a nyumba ya malamulo amene akwenera kukhala pansi kaya kudzera ku private members bill kaya ku government bill imene zabwere ku nyumba ya malamulo
osati president ngozisiya
kuti ndasiya
no president needs to be a political will from the president. Very true.
Yes,
but Kumuza, the leader of the house,
yes.
Would go
to the
house. Yeah, in the two Timurega Mazi to answer. The Magamaja can very Pocoso, Lochepa, Kumankani, Zambirimbiri, Nani Mene, Magosanawa, Akala de Tumuna, Aguboro Gozana, Ninkani Kuzandi, Sogore, Amena in Sogore, Wabungro Tandigatanga, and it's Pupum Zumono, La ACP, my Martha Chizuma, I mean a contract Yao Yatapa 31 May. Achibofi, Nagulani, Mafuna Mwangore, in 1 minute.
Yeah, Mana Gudi Utanandiga Dangare, Sinchi Demotumos,
Tabuino,
Ninchi Dre Tonse, Tienera Gubanga,
Apuma Ujibama,
President, President, Majaji, and the Tibange. Ine ndima nina kuti nima tutana nima omu ya president ya Gwirana ya Nkula pa inauguration speech yao. Anani na kuti ndizapa tampamvu ACB. No. ACB is supposed to be checking even you. Inuyo izikubanga neso ni check. So there's no way unga mpase mtu mpamvu mtoda azikubanga check iweo. ACB inayokala independent.
Chabuino. Chawezi. 1 minute.
Ndibafuna nitsirize chonchi nkhani yokhudza achizuma. Kukhala pansi inu ndi mboni ameneso akuonera komanso amene akumvera programu iyi ndi mboni. Kuti mmene achizuma ankafuna kukhala pa mpando ngati director general wa ACB. Koyamba anapita ku parliament idawakana. Tose tukumbukira zimene newspaper zidalemba, mawairetsa da ulusa, zimene anthu ankayankhula kunjaku. Mpaka na anthu adakuwa, mpaka na Chizuma adakakhala pa mpando ngati director general wa ACB. Chizuma atsanzika mwamva anthu kunja kwakulaku kuti Chizuma abwereleso kapena atani anthu akuti apita akatani akafike akapume chimenecho chikuuzeni kuti china chake sichidayende bwino chimene mafuna kutanda uzani chonena kuti Chizuma kumbali yanga mukandifusa pamene Chizuma mwina make anaponya zinthu tikukamba zonena kuti ayala maziko abwino koma politically pamene papangisa kuti mwina make Chizuma zinthu saende bwino ndipakuti zidawavuta kuchita balance ma cases inu mukuziwa inunena kuti chitu chimodzi chimene chida apangisa a DPP kuti achoke mboma idali nkhani yokhudza Katangale mukudziwa inu maina amene amatchulidwa Katundu amene anthu ali naye amene adali owazungulira president akale achiyembekezo cha anthu chidali chokuti zinthu zina zimene zidali zoonekeratu kuti awasada dzipeze mwachilungamo anthu akuti awo zinthu samaziendetsa bwino tose ndikudziwa anthu amayembekezera kuti achizuma ndi gulu lawo ku ACB amene aja awatengetsa chifukwa masiku ano muzaone Deus anthu amanena kuti akuti anapa mbuyo ndi anthu amafusa kuti kodi ngatana apa bwanji simu kwamanga kutandauza kuti ACB pena pake motsogozedwa ndi Chizuma zinthu zawo sada ziendese bwino sada chite balance ma cases ma cases atsopano kusiya ma cases za mbuyo
matsegulaso nkhani ina yofuna kupita timeza kuti talowaso nkhani zina ndithu nkhani yachiwiri imene tikufuna kuti tikambirane ndi nkhani yokhudzira ndi zimene amalawa akulankhula kuyambira pomwe Atons Alliance analowa mboma mchaka cha 2020 kufika pano mchaka cha 2024 kukhala kumachitika nkhani zosiyanasiyana amalawa akudandaula ndimafuna ndifunse bambo Chipofya mukamawamva amalawi akudandaula akudandaula chiyani for the 4 years Tonse government has been in government
madandaulo a Malawi sana sinthe tikanena kuti 4 years tikuchepetsa chomwe a Malawi amafuna mmene amavotera boma la Tonse ndi kusintha
okay
kuti zinthu ziyambe kuyenda bwino koma zinthu zija sizina sinthe
zizakala chimodzi modzi
actually zikupita
zikumka
zikuvutira vutirabe
kuchoka nthawi ya DPP kuchoka nthawi ya PP kuchoka
nthawi pali mbali zingapo zomutinga ziyanganire tikayangana nkhani za katangale ndizomwe tamaliza kukamba kalezi zikupitirirabe kugwiritsa ntchito mphamvu mosayenerera zikupitirirabe anthu oma kuchita bwino ndochepa okha zikupitirirabe tikakamba za economy. Now economy is getting worse. Of course, tikuziwa kuti pali ma issues a monetary policy and fiscal policy that this current government ili now osiyana ndi mene previous government inali now and of course akumaya nkhula kunena kuti ayi tikamafuna kukonza zinthu zimene akuipa kale mwina ndizoona komano ndizovuta kuti m'malawi akhulupirire zimene zozo chifukwa of course tinanga mbapo ndichaweza I think taina kuti majeza you cannot say kuti funds ndizokwera mtengo nezinsizi kuyenda but amalawi ene akudziwa kuti okay what is the monetary policy and fiscal policy of this government? Of course, anani ya kutoke, boma la DPP, limaana miza IMF, in terms of mafigazi, and to, for us to get the extended credit facility. Komano untai mene yo amalawi zintu zimaenda. At least the livelihood is
not. Amaona kutika kamo yu nkasa
ako. Yeah. So, abuera, unati ya kumata antajama nama. Now, IMF, nani ya kutoke, ECF ijadugiba anga pull out. Now, you know, IMF is a surveillance monitoring, it monitors the economies of the countries. Now, IMF, ikana kuti sidu kukulubidida ni
moyo. Dori, paribe donali yesa
maka kukulubidida. Anga mwiri. And the IMF, simo unati ya, boma indula MCB, inala DPP, ayama una Malawi. Now, then, ordinary Malawi will be asking themselves, kuna ya kutoke, chabwino, awawa au za IMF kuto awamusinta mafigures. Komano ife mene amasinta mafigures ife zintu zimaenda.
Timamfako buino.
Yeah. Awawa au za nchirungamu. Koma au za ife zintu kuyenda. So now you need to balance that.
Echa buino. Chawezi. Chiri hivu wajina yose jimene boma ili kapena mboma la alayasi. Lugubanga jolondola.
Ndi bafana ndi sadake fusulumene teusi. Ningo mbili ya bangono. Ndi ambile pamene wanena Victor. Unena kuti. Mwina. Kalero zintu akuti amanama koma zintu zimaenda ndi chiyo chimene Victor akuisa chino kuti ayi chabwino mukuti a DPP amanama koma no zintu zimadana
zimaenda so banalo so banalo tsiga
ndimafuna ndiyambire nkhani pamene pokuti Deus Victor ndine tizithokoza Mulungu ndine na chingerezi yokuti we are fairly enlightened and informed human beings. Tizithokoza Mulungu kuti timatha kumvetsa ko zinthu zina. Ndi udindo wathu inu ine komaso inu Deus kumeneko. Tidzathandiza Malawi amene mwina kumvetsa zinthuzi zikoza kukhala zotani zovuta. Chicho chimene wanena Victor chonena kuti kalero zimaenda pano sizikuyenda. Angakhale kalero amanama koma zinthu zimaenda. Izi ndinkafotokozera anyamata nthawi ina ndi kuchita chakumwa mbuyo mundisanasiye. Ndikawuza ndikawuza anthu kuti mukanena kuti kalero zimaenda pano sizikuyenda ndi chimozimozi kunena kuti mkazi wako azipanga chibwenzi ali nyumbamo iwe usamata usamadziwe bwanji kuli bwino ungodziwa zikuyeteke pakamodzi mupeze yako kwena kumuzienda bwino kusiyana kuti mkazi azikuzembera akakutengere matenda akubweresere iwe kumakhala in the veneer of ignorance kuti bora usakudani usakudziwa kodi chabwino nchiti kuti udziwe kenako iwe wadziwa mwina mutese banja ukulumuke kumatenda asana kupase matenda ndikuti usamadziwe usankhaziti so ndi chimodzi modzi zimene zidachitika kumene pacha IMF ikuti amatenda miza kuli report ya Ernst & Young ku Reserve Bank of Malawi mpaka anapanga publish kuti zinthu sizimaenda EDF Export Development Fund nthambi ya ku Reserve Bank mwina machitira zinthu zawo sizimaenda bwino umboni ulipo so tikamana pano kuti enlightenment mene fetili dayo motokoza Mulungu tigwirise ntchito poatha ndiza Malawi anzathu kuti mavuto enawa akubwera ndi pachoona ulaka dakhala wina wache sizikadatheka kodi poyaka fuso lako Deus msadalikise nimafuna nene kuti mukanena kuti kodi chilipo chimene tingaloze chimene boma likuchita choti
cholondola ako choti anthu akhoza kuti chonakase mavuto ra chulukato anthu angodandaula
zona choyambirira Deus tivomere kuti mitengo ya zinthu ikuvuta Malawi sugar anakwera mtengo chimanga chidakwera zinthu zambiri zidakwera zofeteleza adakwera zofunika zambiri pa moyo wathu ndizokwera mtengo izizi ndizoona a president achakwera mavomera wina aliyense mavomera nduna aiza chuma imavomera ndizoona silingakane vuto lilipo ndi tsiku lina kapena sabata ya mawa tidzakambepo kuti chimene chidachitisa nchani tidzazikambe zimenezo koma chimene afuna nacho kuti zinthu zikuvuta mtengo koma TNT yanganeso mbali naye imena anthu ambiri sifuna kumai kamba izi nimafuna ningo zikamba polero kuti anga akhale mitengo ya zinthu zida ida akwera cha chikulu chimene amala kudandaula ndi mitengo ndikwera mitengo kwa zinthu ndeni mafuna nene tsiku lalero kuti choyambiria TNT yangane nsana mina zimezi mathandiza kuti dziko lizipita pasokolo TNT yangane nkhani yokuza magetsi watu kuno ku Malawi inu ndine achipofyali apa ndife mboni siti kukumbukira tsiku limene magetsi makomo mwathu adazima magetsi chimene amachita nchiyani boma likapereka magetsi odalilika ndo okhazikika ndiye kuti ama saluni ngakhale mitengo ya zinthu yakwera limene lilivuto lonse la dziko lapansi ama saluni amadalira magetsi apita akapanga business poweruka kasamba kakanchere kamatemba akakwanisa kudani kukula chifukwa magetsi akupezeka ometa ocherera weoda amene amadalira magetsi
ndi magetsi okao
ndikupitiliza
mwina noti musinatawa
magetsi adateka zimenezo zikuenda TNT yangane kumbali ya misewu misewu akukonza njanji akukonza pano taona posachedwa pakuti sitima iyamba kuenda kuchoka Blantyre kupita kulilongwe katundu azienda motani mochipa so nimafuna ndinene kuti nsana mina zimenezi izi deus tikati tadeka ntima ndi kulimba ntima kuti izizi zabwera kuti zidzathandize zimenezi ili jurabo kumbali ya chitukuku zimenezi nzothandiza TNT yangane CDF mene akabwera 2020
awa CDF ya Consumers Development Fund.
Consumers Development Fund. Idadi ili pa 7 million.
Kwa imene tidzaigambi. Ikumathandiza Consumers
Development Fund. Mwafuse.
Ajibofya. Ikumathandiza
Consumers
Development Fund. Tidzaigambi. Nimalize. Nimalize.
Nimalize. Nimalize. Nimalize. CDF mena akabwera atosewa. Idadi ili pa 7 million malai kwacha. Siku lalero CDF ili pa 200 million malai kwacha. Ndiboma ili limene labweretsa kuti CDF kali pa 200 million. Atalengeza ku parliament nduna za chuma ma MP ose mbali zose ziwili
you know
anaibira kusangala tsiku lalero mafuna ndikambe chinthu chimozi mukukumbukira inu mbomamo aphunzitsi mena ankavutikira kuti alandire salary tsiku lalero pakamati pa 21 pa 22 salary yalowa ayikaso ndithu asipusa mene pa civil servants medical scheme aphunzitsi ose akupita kuchipatala cha mazimu a polisi aku agriculture nkale lonse ku Malawi kunoko okwira ntchito mboma sana khalepo pa mazimu pano boma ili laika pa mazimu kuti akapita kuti akadwala ate kubwerera so kunchito masanga aphunzitsa aphunzitsidwe chitendeso chikhalepo boma ili
Deus chimandi kumudwisa kwambiri ndicho kuti boma lina lili lonse zomwe akamba chawezi ndizoona
ndathokoza
andi ndikugwirizana
ndathokoza
kwambiri koma boma la DPP mena anali mboma akanatha kukamba zomwezi
kuti zapanga zakuti zapanga zakuti zapanga zakuti
tikupanga zakuti koma umboni ulipo umboni ulipo if you talk about my figures are inflation ndi compare panopo ndi boma la DPP
tizabwe ya mawe mene wi ya mawe
you talk about exchange rate whatever monetary policy boma la DPP ndi panopo boma lino labwereka kwambiri ndiram
wiki amao
kwambiri kwambiri
wiki amao
yeah and you talk about what do you call it fertilizer subsidy yeah mablanda every year so kugula fertilizer ku butchery kugula fertilizer ku textile company kupanga hizi so now you're saying in a sum zomi ni madandaula ndizo kuti omwe amasangalanda anthu ochepa zoma ukamba chawezi ndizoona ndagwizana nazo koma boma la DPP limakamba so zomwezi koma no Malawi wamba ineyo
wakumudzi
ndikuziona mukamakamba 200 million ine ine sinayone 200 million
chabodo akola kuti tsirize tsirize ndawi ndi ya chitanjiri koma mwina in 30 seconds
30 seconds nimafuna ndizirize chonchi unena kuti mukakhala ndi boma limene lakubweretsera ni magetsi sakuzimazima chimene muchite musapite kumalidandaulira bomalo gwirisani ntchito magetsi omama akukacha kapezereni chochita magetsi acha akubweretsereni ndalama mukakhala ndi boma limene
likukonza
njanji imene akubweretsa gwirisani ntchito njanjiyo mseu gwirisani ntchito aphunzitsi akulandira ndalama nthawi yabwino ana apite ku sukulu aphunzaikidwa pa medical scheme CDF 200 million kamfuse MP wanu kuti kodi CDF
Here need to bang strengthen my institutions atu as you gira nchito osa yanganira chipani fantasy zambiri tima unonga zinthu ifatu funa tisangalatse anthu achipani mwalo mukuti tisangalatse a Malawi omwe akufunika chithandizo ine ndakwanisa 30 seconds yanga azano wanapidi
tisa afuna tisa iwali
chawezi
tisa iwali tax free bracket uchoka pa 45,000 mu 150,000
mu tambala dilayo se usadulidwa program ya tiaria kani mvelele mona no kamezi makalira pokoso loje pako bano mfundo za mbili mbili kujira kuletsa uriya ya mfundo zimene zamba na kaimwa
iyi yes
tumaniso sabada ma pomri
idali programu ya lero ya kandivelele mwanganga timene mwavakale kunazona kuti mu programu menemu munali zinthu zambili mbili zimene zakambidwa akunena zonda kuti mu programu menemu akuti makhala mfundo zokhazoka ndipo phokoso limakhala lochepa inu amene mumatsatira dziwe Online TV mwamva mwachidwi ndipo mwatsatira zimene zimakhala zokambidwa mu programu imene iyi makamaka mwamva achawezi nawonso mmene iwo amakambira pa programu imene ya kandi velele ndiyo inu tapeleka ni comment kuti timve kodi kodi zimene zakambiro mu program zimene imene ndi santundu wanje kodi nsogira mutu kapena kwa inu sizogira mutu komanso musaiwale kupanga like ndi kupanga share post imene kuti ikate kufikira anthu osiyana siyana madera musiyana siyana nde ife adziwe Online TV tikuti madzulo habwino kuna kuli konse kumene inu muli zikomukwambiri usiku wabwino.